Bendulo kuphi? Ngiyaphinda futhi Lulu, umatha la ehotel ufuna iclean. Hlanganisa iCV mina ngizokuhlanganisela.
Abasebenzi bayakhona ona ngokudla.
Mandla abantu bakho bayazi into bana kwa ukondliwa mahala.
Kwenziwa kanjani nawo nje?
Wena supervisor Mandla. Ngizokudala bakho nodla.
Smoke and Mirrors tonight at 9 p.m. only on E.